la mana ngunda utuiti waya tiza Hari mutu simba twishi Hari mutu nyoni twiza Turirimba mu gitondo Nazagi wanyu shejewe Zangwe no kugusura Wafataka neza chane Wanzi manira ganeza Ukanganiza chane Mubashaka kuwa kuma Wanzi manira ganeza Ukanganiza chane Mubashaka kuwa kuma